Dumelang le biso la ga ke Keneilwe Nkamane ke rata le fa molaetsa wa bohlokwa kgweding ena e o re yang ho yona ya basadi hore re le basadi ba Afrika Borwa re tlame re tshwaraneng ka matsogo. This thing ya o body shameana, this thing ya o dula maqulwana re sebana re se batho ba ntate happy. Let us learn to love one another. Ha hona mosadi e leng hore o tlo tshewa ke basadi ba bang re le teng. If there's something wrong ka usi wa hao kapa whatever, mo bolelle. Ke kopa fela re fedise ntho ena ya hore re utlwisana bohloko re le basadi. Wena e imetsweng mo o leng teng ha se o fela ha lefatshe. Ho na ntho tse e leng hore o ka kgona ho tswa ka ntle ho tsona. If o feel-a hore jwale enough is enough, tswa ka hare ho tsona. If o na le ditoro, don't let anything e leng hore e tlo o disturb-a torong tsa hao. Learn to be independent. Ha re ithuteng re be basadi, but re seke ra ba basadi fela, re be basadi bao e leng hore ba ikemetse. Ho ba lefatshe lena, ka nnete ke la rona basadi. Ke tjho ke re wa thinthi mfazi, wa thinthi mbokoto. Jwale ke lakaletsa kgwedi e monate ya basadi Afrika Borwa.